Imisebenzi emininzi esidiliyeni enjengokuthenwa, ukwenziwa kwamacwecwe ngesandla, ukubotshwa ngesandla kunye nokugotywa kwamasebe kwanokuvunwa kufuna ukusetyenziswa kweleli. Ezi leli kufuneka zithathwe ukusuka komnye umthi zisiwe komnye. Ngaloo ndlela kuncipha ukwenziwa komsebenzi ngempumelelo. Ukubeka ileli emithini kusenokonzakalisa iziqhamo. Kukho iindidi ezininzi zamanqwanqwa aphathwayo abanokuma kuwo abasebenzi xa besebenza esidiliyeni. Oku kubavumela ukuba bafikelele kwilincopho eliphezulu zomthi. Kungadanga kwafuneka ukuba baxwaye iileli ze oko kwandise ukusebenza kwabo ngempumelelo. Makhe sijonge amanqwanqwa asetyenziswa esidiliyeni. Kukho amanqwanqwa aziqhuba ngokunokwawo, nalawo anokutsalwa ngeteletele. Amanye afakelwe amalungu okuncedisa imisebenzi, njengezikere zokuthena izityalo ezisebenza ngoxinzelelo lolwelo. Isixokolelo sokuvuna sineenqwanqwa elifakelwe ilungu lokuvuna. Ngokuvamileyo, eli lungu linamabhanti okuhambisa ezibekwa kuwo iziqhamo. Amabhanti okuhambisa agqithisela iziqhamo kwisikhongozeli apho zithi zabiwe ngokulinganayo sisigcwalisi sesikhongozeli. Xa isikhongozeli sigcwele, siyasuswa ze sibekwe kunye nesikhongozeli esingenanto. Inkqubo yokuvuna inganciphisa ukugruzuka nezinye iingozi zokuvuna njengoko iziqhamo ziphathwa ixesha elincinci. Kukwakho noomatshini bokuvuna abasebenzisa amandla okutsala ngokufunxa ukuhambisa iziqhamo. Akuzizo zonke izidiliya ezilungele ukusetyenziswa koomatshini. Kufuneka umgangatho wesidiliya ulungelelane kungabikho matye makhulu emahlabathini anokuthintela oomatshini. Izidiliya ezitsha kufanele ukuba ziyilwe ngokuthathela ingqalelo ukusebenza koomatshini ngelixa izidiliya ezikhoyo kufuneka zilungiselelwe ukufanela oomatshini. Ukuze kusetyenziswe amaqonga esidiliyeni, imithi ifalelwe kukulinganiselwa kakuhle kudonga lokuvelisa iziqhamo ukugcina indledlana phakathi kwayo ingenanto. Amasebe akhula axwese indlela angagila. Abasebenzi kwaye angonakaliswa liqonga. Abasebenzi kudingeka futhi ukuba babe nako ukufikelela kuwo onke amalungu omthi xa beme eqongeni. Ukuba isidiliya esikhoyo siyathenwa ukulungiselela iinkqubo zokuvuna, singancipha isivuno kwaye eminye imithi inganamandla ngakumbi. Imibutho yabasebenzi kuya kufuneka ukuba ilungiswe ngokufanelekileyo xa abalimi bethatha indlela yokusebenzisa oomatshini. Iindlela ezisetyenziswa kule mihla zivumela ilungu ngalinye leqela labavuni okanye labathini ukuba lisebenze ngesantya salo. Amaqela asebenza kwiinkqubo ezisebenzisa oomatshini kufuneka aqeqeshelwe ukusebenza ngesantya esifanayo. Ukuba omnye umntu usebenza ngesantya esicothayo kunesabanye, wonke umsebenzi uza kuhamba kancinci kunokuba bekufanelekile. Ukwaphuka makuthathelwe ingqalelo. Ukuba iqonga okanye inkqubo yokuvuna esebenzisa oomatshini iyophuka, awunakuvuna kwaye kuya kufuneka ukuba kusetyenziswe indlela esebenzisa ileli. Kule meko umsebenzi angangabikho ukwenza umsebenzi. Amaqonga neenkqubo zokuvuna ziyavavanywa kungoko nje ukuqokelela iinkcukacha ngokusebenza kwazo ngempumelelo kwiimeko zoMzantsi Afrika. Okwangoku eMzantsi Afrika, akho nkqubo ingakanani yokusebenzisa oomatshini kwimithi yeziqhamo enamagqabi avuthulukayo. Ukuxhotyiswa ngoomatshini kwefama kunye noshishino inkqubo eqhubeka ngokuthi chu neyakuthatha iqela leminyaka ukuba iphunyezwe. Iziphumo zinokwandisa impumelelo ze zinciphise indleko zokusebenza kwaye oku kunokuba nenzuzo kumfama kwixesha elide elizayo lokusebenza efameni yakhe.